Simon Wi Rutene, tū Māori ki te ao. Nā Simon I para te huarahi ki tēnei tākaro rereke.
I kī mai a Simon I kapohia tōku ngākau I te ihi me te wana o te retireti.
I tipu ake a Simon I Rotorua, I tīmata te retireti I runga I ngā hukarere o whakapapa. Tekau mā rua ōna tau, kāriro mai te toa kaireti o Aotearoa o raro I te 18 tau te pakeke. E rima tau ki muri, kārere a kātuarehe ki ngā reti huka o Rimipia.
Ko tā Simon puta ake I te kura tuarua, ka uru au ki te tīma mo Sarajevo, te tau 1884, I te pakanga kē I reira he ao whakamiharo.
A muri iho, e toru ngā reti huka o Rimipia I uru aia. Engari, ko ana whāinga I konei ki Aotearoa, koira kē te mea nui.
Nā Simon, ko ngā tau te kau, ko au te toa kaireti o Aotearoa, he wā tino nui ki au.
Kore kite ana te Māori I tēnei tākaro. He oi, nā tōna taha Māori a Simon I kawe.
I kī a Simon, ko te piri ki te whenua, ko te noho tahi me te ao, koira kē te rerekētanga. E rua noiho aku mau moko, tuatahi, taku rironga I te toa kaireti o te motu. Tuarua, hei kati te takau tau o tōku toatanga. He tohu ērā o ā tātou tikanga. Ā, mai reira, ka kitea tōku rerekētanga, hei whāki ko waiau. Kei roto tonu au I te ao retireti, he kāwana kei runga I te rōpū whakahaere o te ao. Ā, tataki te whā te kau tau I nei, e mahi ana I ngā mahi.
Simon Wi Rutene, tū Māori ki te ao.
Raise your eyes to the mountain and whaia ngā taumata. Piki ake, mauri ora.